Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze.
Ikayalami, ilondoloze.